Onipa bia oba asase so a Onyankopɔn onyapɔ ɔde nipa bebree sie wo mu nanso so wɔahwɛ yie a ɔbɔnsam wobɛtumi awia wo wobɛwia wo ama deɛ ɛwuo mu no nyinaa nso so wawia nso aka ho nanso yɛka kyerɛ otumfuo Onyankopɔn sɛ wɔntutu deɛ akwan ɛmfa ɛma yɛn ɔni yɛnim ɔmmɔ yɛn nanteɛ ɛmfa ma yɛn ɔmfeɛ nkoto nhyirɛm amen.
Praise God.